Hello, ladies and gentlemen. This is Nikki G. For sure, go by name, Mr. Nappy Plumota to Hasra Boy, the Mafia Boy. Wa muhungu nyene asanzwe akora akaziki we neza muri rwa ruganda rwo guteza imbere umuziki wacu w'u Burundi tukaba turi kumwe rero n'uwundi muntu yana asanzwe abikora neza uwo muri abo kamwe gati mbega uno muntu we ni bwoko ki cyanke yaba mu ntara ya ariko n'umujene asanzwe aba mu karere mu gisagara cya Bujumbura mu karere ko mu gasenyi navuga kandi muri komine ntangwa ikarteni ni gasenyi ndakeka yo nivyo nyene ya tukaye turi kumwe ngare kana nyene yana vuge byinshi kweri
I'm a fresh bro.
I'm going to go to the house.
Social media, Naratangwe, Kuyuchi Burahari,
n'ikindi kintu ariyo platform n'uguje munarasho kugira muri audio maker karab eh hariho ariyo ngoma yanjye ni samsize ya uri irahari
aho maze ofisi bikorwa bigera kuri bingaho
bose ibikorwa bigera kuri bitatu mbere unashobotse gukora ubundi muri project yo gutegura muri project yo gupanga clip ya
sen yaze ko video yahise bisara kwezi video uri kurapanga nka video yawe bisara imeze nka gutuza gutara nk'imiliyoni zingahe yaje ka tuvuge ama miliyoni cyangwa video mu meshi bavuga ko yatwaye ama miliyoni
bro murabwiye jego nka video izo nkora amahera menshi mbwa ego nama video izo nkora amahera menshi mbwa sipakavuga amahera izo nkora ni private life you want your bro ya
private kandi ari igikorwa kiza ba fisha
ni official bro muga igikorwa cy'iwanje kugira mvuge ngo uburyo nzosohora no ni prive wanje sinyenda kuyivuga nkanyuzanga atanga kuvuga ngo kiza utwara amahera yandayandayandaya no
ya ko ibyo reka tubireke ko tuzi umuziki ko tubizi umuziki urawukora ariko ugeze mu myaka yo gukukurukana bwa kugira muri pension nta hantu ngo leta ikuziganirize ngo uzagenda nko muri NSS uzagenda gutora aga ndi kuvuga ati navuga ati ku kwezi kubera pension mbega wowe uri kwategura gute pension yawe bivanye n'umuziki wakora
jeho se ndikwenda tegura byinshi mu ya ndikwenda tegura byinshi kandi nzobibamo kandi sipakane yavuga imbere ya kamera
mbega wowe umuziki umaze nk'igihe kingana gute
umuziki nawe umaze nk'igihe kinini
imyaka ingahe
bose imyaka myinshi
mbere mu myaka yose ataka noti urabona nyumva yuko watuma urondera hano
I'm going to go to the social media.
Akajambo washobora kubwira abari kuba badukurikira bice kuri mikoro za Nick Trip Show.
Nico nabwira abandi bakurikirana Nick Trip Show.
Nick Trip Show.
Nick.
Oh my god. Nick Trip Show.
Nick Trip. Ah, okay. Nick Trip Show. No. Nick Trip Show. No. Bongira bakurikirana n'ibikorwa by'iwanje ntibagire kugira subscribe like share kuri channel y'iwanje YouTube.
Thanks sana mwebwe mwari kumara dukurikira biciye kuri Nick Trip Show ndabibutsa yuko ari Mr. Nappy Promoter kuri micro behind camera ya Dimitri Bagio. Ciao tuzaba dusubira.